Kua tahuri ake a ngai rangatira Māori ki ngā pae pāpāho o te wā ki te tuku i ngā mai mai aroha ki a Queenie Irihāpeti te tuarua. Ahatia te hanga taurangi o te hononga i wāinga i te Māori me te karauna me ki i ngā rā o te pai he pai, i ngā rā o te kino he kino. He nui tonu ngā uri Māori e whakapono ana he hononga motuhake o rātou ki te arikita pairu o Piritana Nui, nā runga hoki i te tiriti o Waitangi. Kei Regan Paranihi, te whānuitanga atu.
Tīpare ana te kuini ki tētehi tonga rere wā o te ao Māori, e tohu ana i tētehi ao hau mo te iwi Māori. Mā reira tohu a ko ia he kōtuku rere ngatahi.
I thank you again for your welcome. Kia ora kutu.
He wā i kite i te hokinga mai o te kuini ki Aotearoa mo te wā tuatoru. I reira whakahonore ai ia i te kuini Māori, te ariki nui te ātairangi kāhu ki te tūranga kahurangi. Ko te tiriti o Waitangi tērā i mana ai te hononga i wāinga nui te iwi Māori me te karauna. Ā i roto i ngā tau kua huri te aro o te tiriti mai tētahi wā āhua reka ki tētahi wā tuku nawe. He nawe i whakamana e ia.
The treaty has been imperfectly observed.
25 tau whai muri ake i te tūtohunga o te kuini Māori ki tōna taitara hou, i waitohua e ia i tētahi whakataunga motuhake i wāinganui i a tainui, he whakapāha anō hoki.
Whakaunia e koutou i te wā o te ora e.
A whiti tekau tau kua pāhe mō, ko tā ngā kaiarahi Māori, ko ia tepunga i roto i tēnei au hurihuri. He oi i a tātou e koke whakamua ana, e mina ana te iwi Māori, ngā iwi taketake o te awa nō hoki, te kite he ahara keitua. Regan Paranihi, te karere.